nuja pasifike arabinezwe ari cyane kora bafasha yo mbe nuja pasifike mumuzi gice mwegwe ndababwira mumuzi gice ntana kwa twapfuye twapfuye ico arayore abana barundi mwibarabara bari kubara bashahura kubara bamara nabari kuriye meza ntiyagira usuye kwitwaza ngo ibirago biranyirana ho biramunaniye bananiye ku discuta reka kuja kwataka ico twapfuye ataka ibyo ndashize ngaho ku rubuga nabe ntiyabataye mwibarabara kagenda ataradira port de force atazanye mezuri d'accompagnement
aca nambaza aho no bampagaze kubateye kubafashe inzira y'umuheto muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi kokiye ducukumenya ko amateko mpuzamakungu yoba yemera gukoresha ibigwanisho mu gihe abantu barenganijwe mu gihe bariko barahohoterwa mu gihe bariko baricwa novuga ko atategeko nk'iryo ririho n'ahantu hayanditse yuko abantu bashobora kuza gufata ibigwanisho ngo bica abandi kugira ngo bakingire ubuzima bwabo ariko
d'accord muri buja none ntimwama murara ntiwuca sinabamba namwandika ngo yo umuragwe bataratani batahe ngo ntimuce ngaha ngo baratwaye naka ngo turagowe turahonye murara ntiwuca kubera security ninzira guca bica none pacifica zobafashike kwabuse mwibara barakigira kandi ndaheje ndigiriye reka nabwiye kuri kura bababaza nimutimbe nta nakima twapfuye nujya jeyo ntacho twopfa nujya jeyo twapfuye ibyo yakoze kwataye abana bacu mwibara baragaho agaca yihungira mwibaza ngo pacifique ni iki n'umuntu nk'abandi n'umusukanyi nk'abandi bose nawe nyenda rondere inda yiwe ntimuhava musavanga ngo rego ntimwahunze ejo se mugabo muragowe murago uretse nuko yapfuye kwigira abatumwe bati birabasha rika kwataka nico twapfuye ico twapfuye kireke nta ni kiriho kandi nta kizofa kibaye ngo nacu duhuriye ko ono sha spasi lo meme terrain ataki donanditsaho niba temi baraba agasha yigiye ubari ko bafashike
ikintu kijanye no gukoresha ibigwanisho uko ndacumva ni gute ni kintu gisanzwe gikoranye n'umuntu kuva kera kuva umuntu wese akirimwe naho ugomba gafata umwana umwana abonye hariho ikintu kimubangamiye abonye agira abangamiwe gikoko kiraje kumujya ikintu kiramuteye ubwa mbere nuko agenda gukoresha amaboko yiwe kugira ngo yivune hanyuma nuko kandi agenda agatora ibuye atora ikindi kintu ashobora akagitera kimwe abona cyari kije ikindi akora no kuvuza induru umwana cyarira ibyo nibyo novuga bikuru bikuru umwana akoresha usanga no mu buzima bw'umuntu ko agenda arakura iyo umuntu abona ko abangamiwe arasemerera akavuga ati yewe yewe jewe ni umuntu abare ndapfuye canke afisi cyakoresha ngaho nyine kugira yivune ko kanyu ugasanga yabikoresheje ariko rero kugira ngo abantu birinde kubaho bari mu nzira za gucyo zo kwivuna zo kwihora zo barashinze leta barashinze inzego z'igihugu zigeje gukingira abanyagihugu bose kugira ngo kwivuna umwasi bikoregwe hamwe nibibe iby'umwe umwe wenyene yivuna ikibazo rero kikunze kuvuka ni ikihe nuko usanga amareta nayo bishika agahindukira kwica abanyagihugu bayo ugasanga amareta yo nyene yahindutse amareta akinyiza abanyagihugu abaka uburenganzira abaka abaka ubuntu abaka no kuba abantu akaba ari abaka ubuzima ivyo si ivyo umuntu yigisha mu Burundi turabizi hariho ibihugu bimwe bimwe akarwe bakunzwe kuvuga n'igihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika aho mwibwirizwa shingiro ryabo usanga byanditswe neza ko mu gihe igihugu cyo nyene cyo hindukira kigafata ibigwanisho kigiye kwica abanyagihugu kugira ngo cice uburenganzira bw'abanyamerika ko abanyamerika bashobora kwivuna ibyo biri mu bita shingiro ryabo hariho nico bita amanduma ya kabiri y'igwizwa shingiro no kuvuga igihe basubiyemo igwizwa shingiro ryabo nabwira ko leta zunze ubumwe za Amerika kubatabizi ni igihugu gifise igwizwa shingiro rimwe kuva bagivuga ukwikokira kwabo mu gihumbi kimwe amajyana indwi na 1976 iryo gwizwa shingiro ryabo guhera ico gihe guhera muri ico kinjana gushika ubu igwizwa shingiro ryabo ntiryahindutse ariko bambere yacari ryarinda ariko hariho ivyagiye bihindurwa mu igwizwa shingiro asanga bahinduye nk'ingingo imwe rero igihe bahinduye ijya kabiri byo bita deuxième amendement niho bavuze cyane kubijyanye n'uburanganzira bw'umunyamerika bwo gutunga ikigwanisho nk'inkoho umunyamerika afite ubwo burenganzira byama byateye n'impari muri ico gihugu usomye aho byanditse bivuze yuko abanyamerika barekuriwe gukora gutunga ibigwanisho no gukora milice itunganijwe neza yuko ivuna mu gihe hari ikintu kije guhungabanya umwidegembyo wabo cyane cyane baba batinya ko mu gihe nka leta nkuru ya Amerika yogera ku rugero gukumanuka ikaza kwica umwidegembyo w'umunyamerika muri leta kanaka muzigize ico gihugu ibyo biranditse ko bashobora kwivuna mu nyuma bahavuye impari zihagaze ukumenya ko umuntu ashobora gukoresha ibyo bigwanisho mu gihe ariko yivuna we nyene ku wundi muntu umwe amuteye nuko biteza gukoreshwa mu gihe ari gukingira umwidegembyo w'igihugu cyose w'agace kanaka w'abanyagihugu muri rusange izo ni impari ziriho mva bo biranditse mu bwizo bashingira ko bishobora gushika mu mateka y'u Burundi birabujijwe mateka y'u Burundi ko birabujijwe gutunga ibigwanisho ico ni cyaha gihanwa n'amategeko birabujijwe gukoresha ibigwanisho umuntu wese afashwe akagizwa ko yakoresha ibigwanisho aba yahonyoye amategeko mpana vyaha y'u Burundi ariko rero tumaze imyaka myinshi mu Burundi bibaho ko abantu babona ko bari kubarahonyogwa niteka ryabo mu burenganzira bwabo mu buntu bwabo ku buryo bagera ku rugero kwiyumvira ko ico basigaranye cyonyene ari ugufata ibigwanisho igihugu cyaratewe muri za 72 muri za 80 umugwi umuhari paripehutu uravuka mu nyuma ushyiraho ishami rya gisirikare FNL muri za 94 haravuka CNDD-FDD ifise ishami rya gisirikare ryitwa FDD mu myaka yakurikiye twagiye turumva indi mihari ariho tugeze muri kuva mu 2015 mbere n'imbere yaho gato hatanguye kuvugwa iyindi mihari iri kwiravuka nk'ubu haravugwa cyane imihari nka Red Tabara haravugwa umuhari nka Forebu canke n'iyindi iyo imihari umuntu agenda arayumva umuntu yakaca yibaza ni biki bigenda bituma muri kahise ku Burundi abantu bafata ibigwanisho byama bifatiye kukuba abantu bageraho bumva taco basigaje kindi bavuga bati dufise igihugu kitatwemera nk'abana bo Burundi no kuvuga tugiye muri ico gihugu no kujya kwicwa canke gucugwa bufundi na buhoro canke gupfungwa canke guhohoterwa canke kubugwa irengero nta kindi dusigaje iyo bari mu mahanga bahungiye hagira bati none mu mahanga naho nyine ntateka dufise rero cyo dusigaranye ko igihugu cyacu kitatwemera no gufata ibigwanisho tukaja guhabuza iryo teka ryacu uko imyaka igenda uko novuga nti generation iheze haguma hariho umugwi w'abarundi utemewe ko ari abarundi bagasigavuga bati nta kindi dusigaje atari gufata ibigwanisho kugira ngo turonke iteka inzira yo gufata ibigwanisho ni inzira itoroshe umuntu iyo yemeye kujya gufata ibigwanisho akajya mu rugamba nta cyabasigaranye burya nta kindi na kimwe abasigaranye n'umuntu agira ati ubuzima bwanje mbona ataco bukimaze hako bugumaho gucyo no funga mpfa nkapfira abandi bakazobaho kandi izo ntambara zitwara abarundi benshi cyane narumvise mu 2015 Reveriano Ndikuriyo ariko aravuga ko urugamba rwa FDD guba gwatwaye abantu bashika 50,000 babagwanyi bahasize ubuzima yanavuga ati nta n'umutumba twashoboye gufata ariko twahasize abantu bashika 50,000 murumva ko ari ibintu bidutwara abahungu abasore abarundi benshi cyane aho havuzwe abagwanyi ntihavuze abandi banyagihugu basanzwe bicwa ntihavuzwe ubutunzi bw'igihugu busambugwa ntihavuze ibintu byinshi dusubira inyuma kubera izo ntambara z'urutavanako rero ikibazo umbajije uti mbega wewe uhagaze he kuri ibyo ikibazo nyamukuru aho umuntu akwiye kwibaza ni bande bateza izo ntambara kuko ikosa abantu bakunze gukora nijyo kuyumvira ko bajya bafata ibigwanisho bakaja kurasa ko ari bo batera ingwano bajya kenshi abajya gufata inkoho bakarasa n'abantu bihebuye atakindi bavuga ko basigaranye agira bati nugupfa nugupfa nitwareka kujya kwigwanira naho nyo turiko turapfa ntacyo tuzovamo reka batoje kugwana turaye ko turahasigara cyanke turakira mugabo urugamba dukoze rutse rupfunye rufasha barumuna bacu bene wacu abandi kubabaho bahagira iteka mu gihugu cyabo ni ukuvuga ko uwambere ateza intambara nuwo ashyiraho ingingo zituma umurundi yihebura akagera havuga ati nta kindi nsigaranye kiretse gutanga ubuzima bwanje. Uwo niwe wa mbere ateri intambara. Bugingwano ntigetegwa n'uruhande rumwe. Intambara itegwa n'impande zibiri. Hari uwasizeho amategeko y'akarenganyo abantu bakihebura. Hakaba n'abandi bagira bati ntacyo dusigaranye, reka tuje kwivuna. Ariko wa mbere n'umwe yashyizeho akarenganyo niwe ateri intambara. Nicyo gituma no kuyiheza iva kuri izo mpande zibiri. Ku ruhande rumwe umwe w'akarenganyo ashobora kuvuga ati ibyo bavuga birumvikana, reka tuvugane tubiheze hanyuma tubane. Nk'uko byabaye ku ntambara ya CNDD-FDD nta gihugu bafashe. Mugabo byarageze aho abafise ubutegetsi n'abariko barabana bavuga bati reka twicare dutore umuti w'ikibazo. Baraheza baratora umuti ingene inzego z'igihugu zihinduka, ingene basangira igisirikare, ingene basangira ubutegetsi, ingene Burundi bamwe umwidegemvyo, ingene haba amatora, ingene ubutoye ubutsinze amatora azofata abandi. Ivyo byose barabivugana ko bashyiraho amasezerano y'ingene intambara zihera. Urumva icya mbere cyari ninde ateza intambara. Ubu rero uca uciyumbaza giye aho magaze kuri ibyo. Mbega inyifato z'abatera intambara ndazishyigikiye. Urumva aho rero ni ikibazo kiri. Icyo bikoze zishyigikiye akarenganyo. Ikintu cyose gikinyiza umwana w'u Burundi ndakigwanya. Kandi ndabwira uwo muntu wese ashyiraho bene ibyo bintu. Ko yari amaze kubona muri kahisi iyo bidushikana. Ko uwo muntu akora ibyo aba ariko arahamagara intambara. Turi mu karere gatwagwa n'abantu nka bose bahoze ku rugamba. Bigeze kurenganywa, bigeze kuba impunzi, baraheze bafata ibigwanisho kugira ngo bihiteka. Genda i Buganda uhatwara byagenze uko. Ugende mu Rwanda uhatwara byagenze uko. Muri Congo wahora hatwara uherutse kuhava byagenze uko. I Burundi uhatwara arimo byagenze uko. Murumva turi mu bihugu bizwi ko akarenganyo k'ubutegetsi kavyara intambara. Rero aho mpagaze jewe nduharanira amahoro, nduharanira iteka, nduharanira uburenganzira bw'umuntu wese. Mpagaze ko twoshimika gusaba amareta yacu, cyane cyane leta y'u Burundi, kwifata ingingo zituma ata mwana w'u Burundi n'umwe azosubira kubona ko ubuzima bwiwe butagifise agaciro, ko ata mwana n'umwe w'u Burundi azosubira kumva ko kazoza kiwe kahagaze kujya gufata ibigwanisho. Mbere rimwe na rimwe mpanumva abategetsi mu ntango bariyemera, yaba abuno munsi baba ab'imbere yabo bose bariyemera. Umva bavuga ngo ndibuka mu myaka ya kera hari umukuru w'igihugu yavuga ati nibaca mu kuzimu tuzobatuma ifuku, nibaca mu mazi tuzobatuma ingona, nibaca mu kirere tuzobatuma ibisiga. Hari undi yamukurikiye yavuga ati abavuga intambara twebwe intambara turazi ingene zitangura, iziba n'izitaba turazizi, kandi nizaba naho tuzozigwana kandi tuzozitsinda. Hari umukuru w'igihugu yavuga gutyo. Hari uwundi yavuga ati nyine abandi bose bakurikiye nkabo bose bavuga bati uzogira ingwano tuzomwereka. Hari uwundi aherutse kwita Imana yatubwira ati uzotangura intambara izoherera muhiriwe tuzatwizimirize ngaho muhiriwe nyine. N'uyu munsi uracumva imvugo zimeze bene uko. Niko abantu batangura intambara barahahonera. Bose abazikoze iyo myaka yose benshi barahoneye. Ariko intambara itangura umengo abatangura ntacu bamaze imyaka yaheruka bona barakomeye. Ndibuka aba FDD bagitangura je nari nkiri muto mfise mu myaka nka 17 18 bagitangura mu za 94 niho numva twe twumva bavuga ngo bwa ubuhungu bungahe ngo bwari nka 50 ngo ariko ngo bari bafise inkohi imwe ngo bari bafise ubuhiri. Igisirikare bagitera kikabari gita bose. Ukumva ariko baravyina bati ntacyo bumaze ubwo bwo tuzoboheza bwose. Ahari kuko imyaka yaheze urugamba rwarakomeye ibintu birayo ibintu biteye ubwoba. Uyu munsi ndiko ndaraba ibiriko biraba nk'uyu muhari rede tabara. Mu myaka iheze uravye mu 2014 mu myaka yakurikiye aba rede tabara baratera ukaza wumva mu gace kanaka ngo babari gise bose ngo bateye ari jana babafuse bose. Hanumwe yasigaye bagasubira agatera za musigati ukumva ngo bose babarigise babamaze aho hari mu ntango. Ariko ubu uza wumva abantu bateye bagateye itariki 23 z'ukw'umunani ukumva ngo bateye muri komine Bugarama, bukeye ukumva ngo bateye ngo muri komine Burambi, munyuma ukumva ngo bateye ngo muri komine nibuka hariya mu za Mugongomanga, ukumva ngo bateye muri Mugangamanga, ukumva ngo bagiye muri Rusaka, ukumva ngo bateye ngo bageze muri komine Matongo, ukumva bariko baravugwa muri za mugamba ukumva bageze muri za muruta mu Kayanza ukumva batandukiriye ayandi makomine atari make ukumva intambara irikwiravugwa ubu mu makomine ashika amaze kurenga 10 y'igihugu mu ntara zishika indwi z'igihugu ukumva wa muhari bahora baza bakabarigitira rimwe dutanguye kuje mu bihe uza wumva ngo haramaze gupfa abasirikare bangana uko hari abasirikare bari mu bitaro ukumva imbonera kure zahonye ukumva inyuma y'ukwezi bari kubarerekana abantu babiri cyangwa batatu bafashwe ivyo n'ivyari bwigere biba n'ivyari bwigere biba aho bashobora kuza bakamara ukwezi kose leta itarashobora kubabuza bakabandanya bakora ibitero leta idashobora kwerekana icyo yashoboye nuko bisigura ko uko imyaka ihera rebellion niko ikomera niko iduga mu nyuma niko itindi gashikaho ibintu bidanirana igihugu kikaba nabi kandi ivyo kuva kera biratangura bikabandanya uko tubibona tukabimenyera bikabandanya gutyo ugasanga no bisubiye gusubira kwa kundi nyene rero jewe mpanura iki muri ivyo bintu ntiyahambaye ko leta y'u Burundi yigamba gushobora kwica abana b'u Burundi baje bihebuye mu buzima bwabo hahambaye ko abarundi bicara bagatora umuti w'ibibazo bafitaniye rero mbajije uti mbega none kiyeje mu kirado cya kabiri kugira abantu bahunguke musabiki ega byose biranafatanye ubwa mbere hera kuri abo bubaho kugufata ibigwanisho bakemera guhe ubuzima bwabo bakicwa bakabohwa bakagira gute bakajya kuba mu ishyamba bakagiye batagira icyo bafungura bakabaho bariko bararondegwa kugira barinde bagera ngaho byavuye kuki ni kubera iki iyo leta itobikora ko hakirikare ntirindire ko ibara ribanza kugwa bakaraba ibituma abarundi bihebura ku buryo bafata ibigwanisho umuntu ugatogwa n'ingoga maze abana b'u Burundi bose bakagira bakava mu kwihebura bakajya mu byizero bya kazoza mu byizigiro bya kazoza ninde musore w'imyaka 20-30 atipfuza kubona je yashinze urugo rwiwe ninde musore w'imyaka 20-30 atipfuza kubona afisa akazi keza abona mu nyuma karonko ruvyaro agakuza ibibondo vyiwe agatera imbere ninde none niki kiki mutuma yihebura akajya mu buzima nka buriya bubuyishe kuriya akabaho nk'igikoko niki kiki bituma leta nitora umuti w'ibyo bibazo yicarane nawe bateza kwicarana habone ku muti uti mu mashyira hamwe yigenga natwe twatwipfuza ibiganiro umuntu